Okay. Uya ka Facebook ya wena. Uyimela ifula. And then uya la ka create story. Loko ufika ka create story ungaranga hi photo kumbe uranga hi ingoma, but let me start with the photo. Sungula hi photo. The song life for me, song life for the Clavalin Lavacuona. Look, say, Millerella, La Saiti, like a right, like one of the strongest stars, stickers, text, music. Ungaya go like a music, land of Clava, Loco Clava, that combi panel like search, and like search music or artist. Say, like a mela goes at the woman who already not the Teresa at Mtuanagulani. Figure like a search music, combi like artist, Clavaco. Utaipa kuTyser jumpage space SA uyimela nyana loko u vona inga endli u tshava lexi nga lahansi la khoneni la ka keyboard lexi I search ya kule mara loko u fika u chela SA yi ta humesa tingoma letiya and then hi leti humela ta Tyser SA u chuza leyi u lavaka yona lani chuza loko se u yi kumile yi ta tlanga yo n'wini loko ku ve volume ya we le henhla kumbe loko network yi ri kahle u yi tlakula hi ndlela yeleyo u yi veka lolaa loko ku ve laha yi tlanga kuwahi laa u lava kona u fika u yi tlhava kwala ka yodani yi ta pfula laha hansi la u fambisa laha u lavaka marito ya ko la lama u ma lavaka ngoma liya makumile se u ma kumile u kota ni ku cinca leswi langutisa kusuhilani u tlhava ka tiphanel leti nga la choose a we love rewiring and then press a done loko a we love lana fika kwa lawo vekele voko u direka ku nyisa loko se u hetile u ta bashe u bashe in processing hili ya se yir sharing la swi ta va se swi tshamisekile inkomu.